inside your head. Da 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 da.
I said, I'm gonna have to think about it.